bintu ko biraba hagati ya Abel na Dan na Fanny
bige
bintu
genda
bira nta bezi rimo bige bintu biri seriyewe none
Fanny
oya Fanny yo kwitora kaje gukorora musozi ariko filme ndundi iri mu diamond ntaza ho yavuye
amasinzi byabo n'ukuri
nivyo yaranarahira vuga n'ukuri aya marira ndize Abel Imani zo yamwishutse ibaze koko akazana mu Imana bari ma base cyane bazana mu marayika gaburiye arajya marira yarayabonye ni mama hama igituma
bize ni nababwe
Isaac TV ho
What's up my people muraho mize neza mura komeje mize neza cyane gusa ngumena kuri mikonisha ni stay here behind camera ni tumajutse anti talent wa computer ni goes Okay,
I'm going to invite you to the invite. If you are in the jury,
and the weeds are queen in a police and a transacrigar caco.
You mugabo, a hoya on here a gaffo bagasheshe,
bagasheshe.
I sure could your head. Yeah. Each ambitious woman had to get a woman is a warico. Arumones are from Guka Queraco. Umones are umugabo, Buracopoco Pomogihe. Habaye ikibazo ku muryango ariko mu gihe abo mu muryango bameze neza akabona umugore n'umwana bameze neza arategerezwa kunezererwa ariko ko bansese agafusha nta munezero asampuru zamfise ni mama
okay abantu benshi barabibonye ngira ngo barabimenye baramutwaye YouTube channel yiwe nashaka kwingine byagenze zibaye byagenze gute kuko tumuzi abandi benshi barazitwara ama bakazigarukana Changa abandi bakagira nama business tumenye gute nivyo sivyo barayitwaye burundu kwikutakoze kugira ngo ishobe kugaruka kino yawe
Oh nizera ko ngaha mu Burundi hari abahinga benshi yeah kandi burya bumenye bafise haba hariho mukuru wabo umwe wese afise ahagarukiriza kandi uwundi nawe afise ahatangurira juste naragerageje kurondera abantu bakomeye babishoboye ariko YouTube channel You watching Hinzo TV. Uwayitwaye ntiyayitwaye kugira ngo ayikoreshe. Kuko YouTube uyitwaye kugira uyikoreshe, urashobora kuyigarukana. Umuntu urashobora iri kirakora umuntu ashobora kuyimwaka, ukayigarukana ugasinyara muri YouTube, hari ibyo wandika bakayigarukanira kubera babayihakinze. Ariko je uwayitwaye yayitwaye acafuta Gmail, bisigure yayitwaye kugira yifute. Abone mbabaye ntiyayitwaye kugira ngo ayikoreshe. Kandi tugerageje kuraba location yaho umuntu yarare ari muri Canada. Ni nk'umu diaspora w'umurundi. Akurikirana bino bintu byacu ariko ataba ngaha mu gihugu cy'u Burundi juste rero twaragerageje kugira YouTube uratubwira yuko kubera yamaze gufutwa idashobora kugaruka ariko yaba yari igihari ari umuntu ariko arayikoresha twari kuyigarukana ya nicyo cyabaye
okay abantu benshi bibaze ko hari amabizi ngira kubera ko biraharawe ngo mugira amabizi nyine birababaje mugabo bese jo nyine kuko abantu benshi ntibavyemeye wowe wavyakira gute warumeze gute
There is a general view to Mugatondo Kora, YouTube by Hakins, such and a Joro Nimino Taguchon Hachiminita, and to Gam, the Sinzidi. Najakona message, some bidding news and Negro and Yen Gay Quibros, and Goma, which I Evan, Zara Second and I came up with Quarter and Arabs, a message of Mugatondo, Murigi made it. It was a Gonaga Faranga, but on Gizani, Mamma, come ever, I am beautiful, Mamma. Hey, Evan, Madame Rera and Bajing, while I kiss it. Abona sindiko ndavuga nizina giye mana eh niyo jambo yambajije abona sindiko ndavuga cenda shavura nari nkiri muri eskwime mana takese sohotse nyene sanga byabaye mama naciye mbira tuse ndamubwira ati ra ibintu bibaye muri channel yanjye ndamuha gmail na password arara abaca mbira bro kabaye acha sigaye andike message muri youtube turarindira baduhaye 48 heures de jour turazirindira kweri baca duhe nyinshi ko vyabaye niho twaje dutangaza ko biri office nyene gashobora kugaruka yana fanye birahaye nyene ndihangana madamu nyene ndamubwira ati ntimba ari washuhije amazi ko tugomba ruteka inyama mama yangu ntunacumba yogesha abana yoza abana
Okay, the Shakumania. Jean Bishop of Robert called my YouTube channel, Quirko Harim Maheramash. When I had my Maheramash, she trusts me right to a rat.
nibaza ko bagize jaruzi kuko vrema nuko rimvuze ngo nta mahera aboneka no bambesha mahera vrema araboneka ko nshobora gusinyisha abantu kontra ngo bahembe ku kwezi ubona nawo ko atahukura kandi ufite umujyango uko angana kose gasi menshi YouTube mu Burundi kwera ko tutafite license ya YouTube kuko ngo bisaba ngo 60,000 dollars iyo license ya YouTube twige gucacha nta license ya YouTube gifisi bisigure abadukurikirana bari ngaha mu Burundi ntibatwinjiriza amahera menshi niko bimeze ariko aba diaspora abantu bari hanze y'ibihugu baturavye nibo bace batwinjiriza amahera menshi kubera bafite license ya YouTube ariko twe kubera tayo dufise amahera menshi injira ariko duke ni byiza ko tudusabikanye nabandi ya niko bimeze
okay antwa tayatia create indi YouTube channel ubunyigize
mu 2000 hari ha bamenye inkuru baragaruka kandi bikorwa twarabana injina seri cize ririho ariko hari bikorwa byinshi atabihari twasubiye ya zero gusa koko nimba wahora udukunda kandi ukahora udukurikirana ntibitangaje ni wakora subscribe kizoba ari kikorwa ciza wakoze kandi ciza
Jean kenshi iyo aba turi kwisi iri ko abantu kandi abantu bagoye ukuntu iyo ugize ikibazo benshi baratwenga abandi bakakumva ko abagenzi age ni umagogwa ni ubonera inshuti nyakuri rero we byagenze gute abagenzi bawe bavyifashe mu gute umuryango
nimba ari kintu cy'ambere cyambabaje abantu dukora umwuga wa filime ntidukundana cyane harimo ama beef akomeye cyane ngira aho urabona ibintu ko biraba hagati ya Abel na Fanny
bige
ibintu genda bira nta beze irimo bige ibintu biri seriyewe none
Fanny
oya Fanny yo kwitora akaje gukorora amosozi ari ama showbiz reka Fanny arakijije Fanny niyo yaje gukorora amosozi kuri kamera ari ama showbiz ugiye nta ama beze akora ugiye kintu diri zimwinjiza
mu bakinyi ba filme ni movie nawe ngawo ikintu oya yo Fanny nanyu mvena ivema simuzi ko yakina giye ko yakina filme ivema sinzi byabo nuko
nivyo yaranarahira avuga nukuri aya marira ndize abera imana izo ya mwishutse ibaze koko akazana mu imana bari ma beze
okay ngira kuri
kimwe nibazana mu marayika gaburiye arajya marira yarayabonye ni mama hama igituma
abera nabambe
Oya, haberje nta kose ndamushira ko na Fanny nta kose ndamushira ababifana babisangiye. Kabantu bakuze muri filme ntidukuye kuja kuvugana ama interview tugira kini. Narekanda kubaza je abakobwa bagiye baravuga ngo je wakimwe ngo kugira ngo gukoresha uri umukobwa ngo banza kuryamana nawe bikine bikintu byavuzwe.
Bizamara bivuze ku bantu benshi
bre. Nanuri urazi yuko ubu atahoja kubivuga.
Kubera
Je nari nomi none umuntu agiye kuri interview akaguvuga nabe we inyisho zo kuja kumwishura uraceceka icuzi gusa mu mutima urazi kuri uko ariko imana irakugwanda Jesse nigeze njya mu interview ngo mburane nabo ariko vyaraheze ubutura bagenzi tubanye neza baratahuye sinova ngo rengo bakoze amakosa ariko gushyira kubwira hari gihe ubwana bwokoresha ibintu tategerezwa gukora ni nkuko nanjye yo nza kubishura ariko mbaye nkabo kandi nabo baratahuye ko ibyo bakora bavuga atari ibyo batosubira kuja kuguma bibandanya ama social media kuko abantu benshi bari abatoka ngo ibyo bintu n'ubwana ngo naho byo bari navyo akabikora mu bivugana inbox 20
batikene ku bimenye
niko abantu bavuze so nijo ngo mvuge nago mvuge yuko mu Burundi ntiharagera ko aho tujya kugira ama beza atari mu amafaranga abandi badamonde n'abandi batandukanye mu Rwanda ba Medi na ba DBN bakora ama show biza n'ama amafaranga ba Bruce Melody ariko twe dutukana kunzara gusa
dukuye ku ninjira mugani wa
man urya mujama ndamukunda Mr Champagne ahari vraiment bimenye Mr Champagne ndamwemera sana Jamari yenda Dubai akifika yeko ngo yaraba ngo si montage ngo Dubai induru nyisha ba jama yangu turi ya si tushapanda mambyo mengi hatuwezi kupost ni lakini sio
maina sha champagne ninja jera jumusi nagiye
nakuheshimia bro
nzohera muri genzira ya airport posting ivyo nibiki
hama narashimye abamfashije gusa narababajwe kubona babandi twemera muri filme ndundi si bo bamfashije ngeze mu kibazo kandi je narabafashije barampa marinke ya mu Partage inkinzo TV novuga ko singiye kubesha nari ndabarusha aba subscribers abantu bose bakora muri filme ndundi nga nari ndabarusha ko je natanguye kera we eh urazi gukora ya birimani bakakomenya BJ uba wara ubugimbwa irinze
wibatse
izana masosa bibanze kumena ingo zitari nke mama nuko rero jewe narakoze vrema ariko gusa cyane nanjye barayitwaye abatahuranye n'umwuga abansi banje ba mbere niwe ntegereza kubwira ndishiri ko nimbura umwasi we wanje kugira ngo naho utogira subscribe gusa igikorwa cyanjye urakibona tu unyanka kubera ibyo nkora bisigure rero niba gira subscribe naho ugira nimba ari dislike novuga yuko je atacu bintwa ariko gusa ukurikirana ravyo ndiko ndakora kandi guys ntukuye kuba umwanzi na jeo hako dukwiye guhangana n'ibindi bihugu kugira ngo duhagarare igihugu cacu ariko ibaze guhangana n'umurundi nka wewe kandi ari karagerageza kugira ateze imbere
ja
Abansi banje murashonje n'izina gyima n'inzara.
Okay, twarabonye ama video ya baranzi promoter nivyo bamutima bande bakora abantu zibavuga ati
imaze vrema gukoregwa support n'abakomedi hari abakinyi ba filme bategereza ko dufashanye vrema harimo agasoro rona nkubo hari abantu barindiriye gusa ngo cano ngo ya Isaac TV igire kibazo abajournaliste bonyine bagenzi bibo bace baryohego tukona nafiki eh hari abantu oya sishatse kubesha bariho sindabavuga
bariho
mu Burundi nuko tubayo abantu bagira jaruzi vrema aho uri yo guhagara buje twe tubuze guja hamwe tugakorara hamwe igihugu cyacu pa
kice kidu tukorera hamwe mugabo dukore kora apana kwicara gusura indiri munaka gwe ntunze mu gisanga ucuryoherwa kora niyo tutotera imbere inzara igabaruke
umuntu yirongoreye umuntu ijavu Musi urugaho baba uravyumva so shora ngo manda babwire guys abantu bafite jaruzi gusa dukore kugira dutere imbere ntidukore kugira ngo dusubize abandi inyoma guys jewe uwampemukiye n'umuntu nafashije
wewe ushaka YouTube channel
ndishire ko arimo
nitegeke n'umuntu akwegere n'umuntu akuzi araba statiza
wakuzi ne
ara partage na link
ndabwire ikintu kinga abantu bose akora dukurikirana guys aba diaspora sabana beza
Yeah,
I'm gonna go to the movie. Oh, yeah, I'm gonna be the frame. Sibose, I'm gonna be the frame. Diaspora, nimba wabonye kandi ko ndakora nka Joakim. Ingufashe nka Joakim, ntuzuvuga ngo wazanwe n'umukobwa. Agushaka nimero ndayiguha, mwivugana n'inbox. Ariko uje witwaza izina rya inkinzo cyangwa ukaza witwaza ikinigi. Aba diaspora n'abana babi. Kuko naraganiriye na Landry promoter.
Aramubabaje.
Ubiriza naganiriye na Landry promoter, ndaganira n'abantu benshi bari ngaha mu Burundi bagiye barafashwa n'aba diaspora. Baca barambwira ko la majority y'aba diaspora bari hanze baje bafasha abantu. Ngaha mu Burundi benshi mu nyuma baje kubakagura ko baje bakurikiye abakobwa bari ngaha sinaje kamvuga kuri ni irengana ariko niko bimeze guys yes kuko ba diaspora hariya ntibaronkanya wo kurongo bambe ntibaronkanya wo kugira wo kuronka abakobwa hariya ko bari mu kazi kenshi turekane n'ibyo guys ama hariya rero ko bari mu kazi kenshi kandi urabona ko ngende bakoreshwa babafata kuntu guys nimugende hanze muduserukire mukore ibikorwa mugaruke ngaha nimba muje wacaguye umukobwa mwiza mutware mugire mariage umuheshe cyubahiro mubane ariko kuza ngaha mukaguma murongagura aho mubonye usaba koga gusa murongagura wo muhuye murongagura wo bonye murongagura mugire murarongagura
barasambana n'ivumbi rigatuma
barasambana ni mama n'ivumbi rigagira guys aba diaspora murafise amahera turabizi kandi aba yabavunye harabakora promotory kandi akazi vrema ntigasuzugure n'ubu je bamwira igihugu nkaja muri Canada cha America gukora promotory ntogenda kazi ni kazi ari kimbabaze abatipe bara aho kuza bahagaciro akazi canka amafaranga yabo bazamani barongagura abashiki bacu abagore bacu
bafata ku nguvu none
uko kabungana ngo yo uradoma
eka bize tuvyihoze iyo nindi deba nindi sije
okay so icyo nako mbare mvuge ama diaspora muri hanze murakwiye kudufasha mugakoresha umutima mwiza muje gufasha uri shira kuri point ugere ku ngingo uvuga ati nje gufasha ibinyaka nje kurongora byose tubimenye tugronderera umukoge kwanza nta gukurondera kuri umuntu mukundana nta muntu arinda kuja hagati yanyu urukundo n'urwa babiri ama pana kuza mwitwaje ngo ntaka ngo muri filme ngo ndabakunda azavaho ndabakunda mu nyuma kazomenye wakunda rimwe guys aba diaspora n'abana babi abakinyi banje bamwe bamwe baramaze kumenya impamvu mvuguko kaninumire diaspora bubawe
okay ngira rero abagiye abantu wabahaye amafaranga ngana gubiteje no kugira ngo bagufashe basho kugira ya ma video bavuga barandi ko tuzi n'abantu bazwi cyane nga Brame wacu
Landry promoter ni support kubuntu ngira ngo na déplacement yo kugira ndamusanga ahari ngira yarayimpaye yaranzimanye Landry naranyweye citro ivuye wawe nkanda bivugire kuri TV ariko kijya igikorwa gikomeye cyane kuko hari nabo bafite amahera twizera tukaje kuhara mu zamani bagenda batatuzemanya n'izirage mana guys tweshimiye
yose n'umutima
mimi ukija ku nyumbani kwangu cenda kuzimana kwee yego kandi tukabana
uzoje nta muzimana zo chambwire
ahagaze cyo akora ibiganuro nzo ngamfasha no gupartage civils hama rero ndandiri n'ukuri nta kintu negeze ndamuha yaramfashije ku buntu mutima ra comedy na wari mu bushimira cyane vuye ku mutima yaramfashije na ntuze yagabasha Mr. Sami Official yaramfashije ariyo ndi mu kiganiro ndaje ndanyaruka usijari bro nagira n'undi muntu agomba nzimane shabantu baragoye urumva rero so randiri promoter yaramfashije mutima rukomeje yaramfasha Mr. Sami Official yaramfasha ariko babandi nanizeye muri sinema twakorana nta mwegeza mfasha urumva ngene filime ndundi rimwe bibazo kiremwe ingorane
filime gusa entertainment yose yo inda
ariko filime ndundi iri mu umudayimoni ntaza aho yavuye abadasambanye barajyana abatagize kibarashwana ingorane ziki
ni ibyo gusama n'ibyo kumako ni bihe
ingorane ndabizi cyane ngaha mu Burundi frema aho abantu benshi bakora business bagashira imbere imibonano ntumuza bise na gusumba uko bashira imbere akazi ivyo ndiko ndavuga nivyo nuko kuri kugwanwa barakugwanya ariko ukuri ndiko ndakuvuga aho uri karankurikirana yo kugira ngo nigize umusaza ariko ndaciye ubwenge guys ivyo ndiko ndavuga n'ubutumwa ndiko ndabaha ni message ndiko ndabaha kubera ndabizi industry ndayirimo tugiye mu kazi dukora akazi ibintu byo kwiri ku nyuma y'abakobwa ikini imana ishimwe je ndubatse ariko siko bakosereye filime zitambona ziriho nyene nyinshi zindondera ariko nzi bakonje
ndazi zikurondera we ntibisigura
ko ni kubera naje yarabona bandondera rega tombaye umubiri guys twe tuvugisha ukuri ariko cyo nubwira cyo imana tutabare duhura n'ibibazo byinshi
Okay, akajambo kamwe siko umuntu yagutwaye YouTube channel.
akajambo kamwe nuko namubwira yuko agati katerezwa n'Imana. Nigahinugwa n'umuyaga. Ikindi nacu. Wantwaye YouTube channel ntiyantwaye umutwe n'amaboko. Yatwaye channel. Kandi nawe icantangaje ntiyayikoresheje cyayifuta Gmail ko YouTube ratwiye ko Gmail yamaze gufutwa. Numugizi wa nabi yashatse afute gusa. Abone subiye inyuma. Nene ubu ntiri kuramaramara ko abantu bakoragaruka. Raba views nkubita ku munsi kandi ari cyano shasha cyane maze imi standard nkaronka 600,000 z'ama views ibaze guys imana aho gurazoza nawe ubumufana ndanagukinishe kuko ndabona umengo nicaruzi wagize ariko guys mwe mureka gufata ibintu umuntu yakoreye mu myaka n'imyaka ngo uvyice mu sahime ngo nikubera ubumenyi ufise izo nguvu imana yaguhaye ntiyazigwaye kugiruze kumpaka ingajeho yazigwaye kore gukoresha ubumenyi werekane uduzi ibendera ry'igihugu cy'u Burundi twerekane ko n'abarundi bafise technology igeze kure ariko ukacuza kunyononera guys nk'ubu ntiwanize je uko je ndumuntu w'umugabo ntiwanize n'umugore wanje uko arakuze ahubwo wanize umwana wanje kibondaho nakuraraso kandi amaraso y'imana izo yakubaza kandi nibaze ngo ndiko ndabivuga nezerewe buke n'ubu niko yari buye riri kure bugira no muteye buye
ukaricisha
Imana izori mu nyishurira igusa Imana izomfashe ku munsi w'urufugo wawe nzo gutekerera ibigori zo zuravyokereza mu kuzimu ubige
Tira ruri bira baje mu gandi ko ndatwakira abaje muri kuravuga bose ka duze ikiganiro jake Nize ko hanyu muzogaruka basi uje kutubwira ati nuko rivira mu warakoze ubu nasiwe basi ndiko ndagera ha handi
nabasi nari babwire nabo bafana bawe
baravyumva je ndabizwa kunzi ba exactive arabana biza cyane gose bagende bage from all umuntu yo gusupportinza ari wa gusambura sayo zuma biri abaje twi twiyumvira basi no kubandi basha n'ukuri je sinzi kuba ndamwe menshi vrema gusa nyene tu imana yo nyene nishaka kumuhindura uwo muntu nani kintu ndivona muntu ndamusabira
ndi kuri nki kuri Isaac TV aho ndababwire mukore subscribe ku Nizo TV twagarutse bushasha nyuma yaho iyo twari dufise bayivye murumva Darice ari karabasaba mukore subscribe ngira na cameraman ashobora kubasaba gusa nuko ari nyuma ya kamera gusa vrema yo guys baranseseye ubufu
tugaruka thank you
sha sire kwine zihangane sara dusangira amahera
izohora uremera
sha mwihangane mugiye gusubira ku isuka niba sire kwine zahora zijya amahera y'abagabo mwihangana yanje kabisa aragiye ntayagihari
cyangwa imana yabigize kubera ko yabonye kumiya atanga amasire kwine
wapi none madamu ntaje yabura Oya, nama sire kwine jewe mfise.
Mfise amani.
Shikamani.
Okay, si sedza kuduwa exactive.
Ah, guys, ndaba sezeye, kandi ndabakunda cyane. Mwakoze kudukurikirana. Hama ukuremo ibyari byiza ubirabe. Hama bitagira akamaro vyirengagiza usipose ko atavyo wabonye. Hama musike commentaire nziza cyangwa mbiko no burenganzira bwa mama Megani gwawe. Gusa vyiza ushiremo indero guys. Byo byiza murakoze.
Ndaje mezi kandi bakunda cyane.
Isaac TV. Oh.